nshimiye gose Radio Marie mpaye umwanya mushikirize kino kiganiro cerekeye ubuseredoti bw'Iranda. Banze ndabashikirize igisomwa dusanga mu ibaruwa umutuma Pawulo yandikiye Abahebureyi, ikigabane cya gatanu kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka gatanu. Dusoma duti: erega umusaseredoti mukuru wese yatowe mu bandi bantu arashingwa kubabera mu ngoro kwa Mana kugira ngo ahereze amashikanwa n'ingorore ku bicumuro byabo. Arashobora noneho guterwa imbabazi n'abantu b'ubwenge buke binabazimiye, kuko na wenyine akikijwe intege nke, bikamutuma ategerezwa kwiherereza wenyine inkuka y'ibicumuro nkuko bigirira igihugu. Yisubiye kandi nta muntu yiha iryo teka, ariko arihamagarirwa n'Imana nka kumwe kwa Aroni. Uko niko na Kristu nyene atihaye iteka ryo kuba umusaseredoti mukuru, mugabo yarihawe n'uwamubariye ati: uri umwana wanje nakwizariye uyu munsi. Ikibazo cya mbere, ubusaseredoti ni iki? Ubusaseredoti ni ijambo dukoresha iminsi yose, na cyane cyane igihe duhamagara abapatiri bacu turabita abapatiri, mugabo tukavuga tuti abari mu ibanga ry'ubusaseredoti. Iryo jambo rero ubusaseredoti ari naryo mutima w'ibanga ry'abasaseredoti. Mu kurisigura, umuntu aje ku muzi sacerdos, icyo ni kiratini iveranda bahereza, guhereza iveranda, sacer iveranda, dos ni guhereza, gushikana. Nk'uko twavyumvise muri kino gisomwa umutuma Pawulo yandikiye Abaheburayi, umusaseredoti ni umuntu atorwa mu bandi, ashobora kuba uyu cyangwa uwundi, agatorwa ngo abere mu ngoro abandi, agatorwa ngo baherereze amashikanwa. Aho rero muri iyo nsiguro ntanguriye ko turi mu bwuzure bwa kera, kuko turaza gushika mu bwuzure bushasha. Umusaseredoti ni iyindi ngingo, ntatorwa n'abantu, atorwa n'Imana. Rero iryo jambo ubusaseredoti ni rya kera rwose, kuko yashaka kuvuga uwatorwa ngo abere mu ngoro abandi. Tukarisanga mu bwuzure bwa kera mu nsezerano y'Imana n'abantu imbere y'uko Yezu Kristo ashika ku isi, nk'uko dushobora kubisanga no mu bindi bihugu mu migigo y'abantu barondera Imana. Ugasanga ubabera mu ngoro niwe usanga twokwita umusaseredoti. Nani wacu hari barondera kugereranya kiranga duhora tumva kubera ko yaba mu mwanya titwambarize tuvugire. Ugasanga hari abagira bati twumushushanya n'umusaseredoti. Rero mu bwuzure bwa kera umuntu atorwa mu bandi ngo ahereze amashikanwa. Ayo mashikanwa azashobora kuba ari imbagwa, ibimasa, azashobora kuba ari amasuguru, azashobora kuba ari n'inzoga basesa mu bibanza baba bageneye guhana n'utaboneka, iyo Mana itaboneka. Abo rero ni wasanga iryo jambo ubusaseredoti ryerekeye. Nari mpejeje kubabwira ko umusaseredoti mu bwuzure bwa kera ari umuntu atorwa mu bandi ngo ababere mu ngoro, agahereza imbagwa, agahereza amashikanwa abo bantu baba bamurungikanye. Mbere barashobora no guhindura umwaka uheze bagatora uwundi. Murabizi nk'igihe Zakariya se wa Yohani Batista aho byamushikira ko aburirwa ko yumviwe, batubwira ko ariwe yararamukiwe kuhereza muri uwo mwaka. Ni ukuvuga rero ko umwaka uheze barashobora guhindura bakazana uwundi. Ariko Yezu ashitse yazanye bishasha rwose. Murazi ko aho yashika, nk'uko umutuma Pawulo abitubwira mu ibaruwa ry'Abaheburayi, yaje avuga ati: imbagwa n'amashikanwa byaguhererezwa ntiwabishimye, ariko wampaye umubiri. Izo mbagwa ntiwazishimye, naho bazihereza nk'uko byari bitekanijwe. Noneho nanje narengutse mvuga nti ndarengutse Dawe ngo nkore icyo ushaka. Aha rero turinjiye mu busaseredoti bw'isezerano shasha. Yezu Kristu akaba ariwe musaseredoti mukuru, akaba ariwe wa mbere ndahetwa, akaba ariwe atuzaniye iryo toto. hamwe nubwo busaseredoti bwuzuye nkuko bandanya ndabibashikiriza ubunyene. Iryo toto rihagaze hehe? Ubwa mbereho ubusaseredoti bwa Kristo ni bushasha ku isi yose. Burya bwo mu masezerano ya kera twarashobora kubugereranya n'ahandi hose bafise ababaserukira mu kwambaza Umuremyi, ariko ubusaseredoti bwa Kristo ni bushasha ni ntagereranywa. Kubera iki? Ubwa mbereho Yesu aje ari umusaseredoti, ni ukuvuga aje nawe ahereza inkuka, ariko ndahereza inkuka z'ibitungwa, ndahereza inyama z'ibimasa, ibikoko barondeye irya n'indo. Nyabona Yesu ahereza ubuzima bwiwe bwose, niwe yihereza ubwiwe, amaraso yiwe agaseseka kugira ngo abantu bakire. Ibaruwa rya Pawulo yandikiye Abaheburayi ikigabane cy'icyenda akanwa k'icumi na kabiri karabitubwira neza kati yinjiye rimwe rizima mu ngoro atayinjiranyemwo amaraso y'amasuguru n'ay'ibimasa, yinjiranamwo riho amaraso yiwe bwite adutangira incungu idahera. Murumva iyo ngingo? Abandi bose binjira mu ngoro binjiranye amasuguru, binjiranye ibinyita by'ibimasa, ibinure by'ibikoko babaze ngo babiture Imana. Binure nizo bibaza ko ari byo bihimbara Imana mbere kurusha n'ibindi, ariko Yesu we ibyo sizo yinjiranye. Yinjiye wenyine ubwiwe, ndarengutse dawe wampaye umubiri, none uwo mubiri niwo ndaguhereje. Yinjiranye umubiri wiwe, yahereje ubuzima bwiwe. Rero icyo ni cya mbere cyerekana ubushasha bw'ubusaseredoti bwiranda mu bwuzure bushasha. Yesu ntahereza ibimasa, ndahereza amasuku, yihereza wenyiro bwiwe, atanga ubuzima bwiwe, asesa amaraso yiwe. Hanyuma nk'uko iryo jambo ry'umutuma Pawulo ritubwiye, ni ukubera iki atanze amaraso yiwe, atanze ubuzima bwiwe? Iyo nkuko atanze izanira iki isi? Ituzanira urukiza rw'imyaka yose, adutangira incungu idahera. Urukiza rw'imyaka yose, hamwe mu bwuzure bwa kera za nkuka batanga bya bimasa ikana zasuguru bashobora kuremeka ko ibicumuro ngo ibicumuro by'igihugu cyose ngo babishyize kuri iyo suguru bagaca bayombora, yaragenda ikijana bibaza ngo bararemurutswe, ariko ntibari bakize. Ariko Yesu we yitanze agatanga amaraso yiwe. Niho Data yagira ati yewe mwananje naho nagendeye, ye nabona uwo nshaka kunyota, uri umwana nkunda, uri nta gatozi nta kanenge, ubuzima bwawe bwose wamye ungororokera gushika kuri urwo rugero rwaho hageze ko abantu baronka urukiza unyemerera. Mwibuke aho yari mu murima wa Getsemani mu ijoro bwaca afatwa, bwaca yicwa ku wa kane mu Iranda, byarashitse aho Yesu ahinda agashitsi arabira urwuya rwose, mbere urwuya rw'amazi. Urupfu ruragoye, ruratinyitse, na Yesu aratinya rwose, aragira ubwoba gushika ahagira ati dawe dawe nibyo biba bishoboka? Igiza kure, nyigiza kuri iyo karisi, nyigiza kuri iyo urwo rupfu. Getsemani yashobora no guhunga, inyuma yaho narashitse i Yeruzalemu ndahitegereza ndaharaba, batubwira ko icyo gihe ni mu gahinga nta n'umuntu n'umwe yabayo, ndetse yari afite n'ubwo burenganzira bwo guhunga akomoka. Ariko shwi ararinda rugabo, arababara, araba intwari, mugabo gushika naho ngo bubabare bumuseruka mu majambo dawe dawe nizaba bishoboka nkiza igiza kuri iyi karisi. Ariko asharongera ko atariko dawe ndibe uko nshaka, ibyo ushaka wowe nyine biba ari byo biranguka. Ahagira ati ishaka ryawe Mukama, niwe wandemye unkunda, nanje ntishobora kukugambararira, ubaye ubonye ko ariyo nzira, nanje ndayakiriye, ndemeye kwikorera umusaraba, ndemeye gupfa. Rero murumva ko Yesu yitanze, tangira abantu bose yonkuka rero data arabishima ariho nabagira ati mwana washimishije none kubera iyo mvo umuntu wese azonyambaza nzomugirira ikigongo kuko waserukiye ubwoko bw'abantu urumva rero ubwo gusasira ibyo tubwirande bwa kristo buhereje n'inkuka y'agatangaza iyo ni imvo ya kabiri yerekana ubushasha bw'iyo nkuka hanyuma imvo ya gatatu nuko iyo nkuka yaherejwe rimwe rizima iyo nkuka ya Yezu umusaseredoti mukuru kandi w'indahava yarihereje rimwe rizima abandi hamwe mu bwuzure bwa kera izo nkuka bazihereza urutavanako mbere uko umwaka uheze bakagaruka uko umwaka uheze bakagaruka muribuka wa mwaka wa yubire ya kiliziya y'i Burundi ifikanye imyaka ijana aho abepiskopi batumirira abakristu bati natwe tugire umwaka wo kwicyorora twigane abanyisirayeli mu migirwa yo mu kipuro niko bayita imigirwa yo kwicyorora imyaka ibiheserana aho dusubiza hamwe n'imana dusubiza hamwe na bene wacu abanyisirayeli uko umwaka uheze baragaruka bazanye izindi sukuru umwaka uheze bagaruka ariko ntibigera bahera imbyiro ntibigera bakira ngo bacyorwe ako kabi Yezu we yatanze iyo nkuka rimwe rizima ububasha bw'igicumuro buba buratsinzwe ububasha bwa bw'intsinzi ya kristu ububasha bw'amaraso ya kristu butuzanira iyo ntsinzi izokwamiratwa ibi ntsinzi izofasha abapfuye intsinzi ifasha abariho intsinzi izofasha n'abazoza hanyuma rero iyindi mvo igira kane nuko iyo nkuka ni ntasubirizwa Yesu yayikoze yayihereje nta wundi ashobora kumusubirira ni Yesu we Musa rero Yesu niho aba umusaseredoti mukuru kandi w'intahava ariho rero bamutaziye kandi ko biri isoko ry'ubusaseredoti ubusaseredoti bw'iranda tuzirikana mu bwuzure bushasha ubwo busaseredoti twigina ubwo busaseredoti bwagiye yagwa imyaka n'imyaka ubwo busaseredoti isoko ryazo umuzi wabwo ni Yesu hanyuma rero hariho niho bihimbaye biryoshe ko twozirikana neza na neza bwa busaseredoti bw'iranda kuko aho nyine niho tugeze busaseredoti bw'iranda mbeje kubabwira mu kanya yuko Yesu kristu ari we soko ry'ubusaseredoti bwose rero n'ibiganiro biba birebire kuko ubusaseredoti bw'iranda nibwo bwatunze isi haciye imyaka ibihumbi bibiri byose buyagwa imyaka ibihumbi bibiri byose buhererekanwa imyaka ibihumbi bibiri byose muri ekeleziya bagucibya n'ino ngo barabe ingene bwobandanye buba urukiza ku bantu b'ibihe byose urumva rero ko hari byinshi umuntu yovuga ngaho ntushobora kuvuga ubusaseredoti rusange abakristo twese ababatijwe bose nk'uko babitubwiye byati ni muntu inahaza imana mu mibiri yanyu uko yihereza ibikorwa byiza bishimisha ibikorwa by'urukundo aho tuba turi ko turarangura ubusaseredoti rusange kora ibyiza biyaga imana n'abatazi imana ya Yesu kristo bakagira bati bajya abantu ko tudasi bajya abantu ko bameze neza baheze bibaze bamenye iyo bipfa nuko twatiwe mu busaseredoti bwa Yesu kubera ibatisimu twaronze mugabo kandi hakaba n'urundi rugero ubusaseredoti bw'abasaseredoti rero abapatiri abo twita abapatiri abasaseredoti abitorerwa n'imana nabo bakagamburuka ikabatorera kuba mu isi abandi ba Yesu kristu naho nyine ni ibiganiro byinshi birebire twashobora kuhereza tukazirikana hakaba naho ukwego kw'abepiskopi abepiskopi afise ubusaseredoti bwuzuye aho umuntu yokwihweza agira ati none abepiskopi n'abasaseredoti babo bahwaniye hehe n'abandi yishura turi umwe ku ntanga abasaseredoti bose n'umusengeri wabo bameze kurya n'umwe niko biri mugabo kandi umuntu yokwibaza ati none abo basaseredoti n'abepiskopi bahwaniye he na bwa busaseredoti rusange twese turi umwe turi magirane ariko urwego rwose rukagira icyo rwisangije gihindukira kigirire neza umuryango wose ibyo gusa kugira ngo umuntu abitahure ni uko tuvuga ku batumwa abatumwa aribo ba mbere Yesu ya yati muri cyo ganga cy'ubusaseredoti hamwe kwa kane mu Iranda yarabigishije yasubiri abigisha urukundo mwabonye ibyo nagize aje koza ibireko boza ibirenge bonyene banana mukaba kabigira ahenshi cyarababaza mwabibonye munyita mwigisha na mukama kandi muvuga byo ndiwe none ko jewe nabogeje ibirenge namwe genda mugire gutyo nk'uko Yesu amaze kuzuka yarengutse yabasanze aho hari yugaranye Yohani Mweranda nabitubwira mu njiri yiwe ikigabane cya 20 akarongo ka 20:21 yarabaramukije ati bimugira amahoro amabereka ibiganza byiwe n'urubavu rwiwe abigishwa babonye umukama barahimbagwa Yesu arabuhirira ati nimugira amahoro kumwe data yantuma nanje niko ndabatumye murumva ubusaseredoti bwa Kristo ngubwo bwinjiye mu batumwa nabo batumwe ku buyaga ruca ruburuhererekane rero kubera muratahura ubusaseredoti isoko ryabwo ni Yesu Kristo hanyuma agaca buhereza abatumwa nabo bagaca babandanya babuhererekana bakatira abasaseredoti hanyuma abakristu nabo bakabandanya baronka ababitwararika rero ngaha biraryoshe rwose ko mudutegera yuko mu musaseredoti Yesu yashyizeyo ibidukiza byiwe byose muri uwo musaseredoti n'ubundi Yesu by'ukuri yewe ndabyumvira bikansiga ngaraba n'uko ndi umuntu wese yambari muto nta kamaro ko kwishyira hejuru ngaraba n'uko ndi amamaze kuzirikana ngira nti mu minsi yose ngiye mu misa ndahamagara Yesu muri ya majambo yonyine yaturaga ati tumbura bigira munyibuka iki n'umubiri wanje iki n'amaraso yanje Yesu akora muri jewe Yesu agashika muri bya bishusho byera ndazumukate n'umuvinyu twese tugafukama na jewe nyine ngafukama azira bese kuko nanje ndi umuntu mugabo kandi nkamade kundaraba nzirikana ngira ntewe Yesu ububasha wahaye abasaseredoti turiruka turondera icyo dukiza ku mutima turiruka turondera icyo twegeranya turiruka turondera icyo duha amahoro isoko ry'amahoro ni Yesu umwami w'amahoro kugira ngo iyo mahoro ashikire abantu yongera atsimbatare je ndazirikana nti uwo muntu wese nigishije akaronga umuco yuko ari umucumuzi akaboneka icumuro cyiwe ni nahazi Imana ibanga ry'umusaseredoti ni ukwigisha kuvuga amajambo ni ukuzirikana Yesu ubwiwe amatugashikiriza Yesu n'ivyiwe n'umuco wiwe Yesu nyine agacaboneshereza umutima ku buryo uwo mutima naho warakonga atari gute umuntu amaze kubona ati ndabonye aho byangoreye agashagira ati none Yesu ngirira ikigongwe yiruka ajya ku musaseredoti wibaze ukandarira ndubwira jewe ubwira Yesu muri jewe mugabo ndicabona wamaze guheza nkakubwira ati nanje ndakwiye kuri ibicumuro byawe byose iryo jambo rikarangura muri wewe icyo rivuze ibicumuro byawe byose ukabikira ukaba mushasha emwe murumva ubwo busaseredoti dufise mu Yesu ngende ari ntangere agaciro kabwo ntakariho ni ntabonwa ariho rero mbona ko abasaseredoti namwe bw'abakristo mwese twotegera ko ubusaseredoti ari ibanga ry'agakura mbaye umusaseredoti ntorewe kwigana Yesu kurya yabayeho atibungabunga atizikaniriza ingufu agakora ngo abantu bose bamenye wamutumye niko nanjye ndi umusaseredoti numva ko ntegereza kumwigana nkitanga ntizikaniriza ingufu nkitanga ntigerera nka Yesu yabigira ngo abantu bakire nanjye nkabigira ngo abantu bakire ko ni Yesu muri jewe Yesu aritanga gushika gupfa nanjye nitange naho nohera ngahera ngenda kugira ngo muri jewe umusaseredoti wa Kristo iwacu gufasha abantu kuzirikana ibicumuro byabo bibakibaza bagana ikigongo cya data kiranguke rwose aho rero ndabona yuko iyo ngabire twayitahura tuba duhiriwe rwose murakoze